na ba in cikin yadda sai a gwada muku yadda ake cin kihi amma ba ku iya cin kihi ba yanzu za a gwada muku yadda ake cin yadda ake samun nutrient misali an kama kihi sai kai haka haska kihi ba sai kai haka
no
Oh no!